lamba. Wine for me, African woman. Call your body to the lamba lamba. See the girl you want to come body. But now you where you want to dance for me. See the girl you want to come body. So I'm gonna make you not the fun for me. No da dimi, shakara. Kilo tambo da ding da 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 da. No da dimi, ah shakara. No da dimi, do me, do me. No da dimi, shakara. Shakara, kilo tambo ta ding da 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 da